kuwaona, to spend time na nyinyi. Tumesema Sunday, si ndio? Sawa. So thank you so much. God bless you. You're lovely, you're adorable. Angalia jirani yako, mwambie you are amazing.